Nau mai ki te Tēpu ko Chriswini tana ahau. I te puku o tēnei tau 2014 i whakanui ai te tuanga urutanga o te Panekiretanga o te reo Māori. Ki wetahi he taumata reo kē tō ngā tauira. Ki wetahi atu he taumaha kē te reo o ngā tauira. Kā re māramana ki wetahi. A kāti, kai konei waku rangatira mā koe whiu nā pātai. E kia nei e wetahi Pānia. He taumaha te reo, wetahi o te Panekiretanga, kā re māramana. Hea te whakautu.
He kupu tawhito ngā kupu ka whakamahia e te Panekiretanga o te reo. E hara i te mea kaore i roto i ngā papakupu e hora ana. Nō rei, hoi anō tā te tangata, he toro atu, he whera, a ka māra māke.
Tēnā koe. Te Rita, i reira koe i te tīmatanga. Ko eke te Panekiretanga ki te tua ngā hurutanga o nā tau, i reira koe i te tīmatanga. E koana tō ngā kau ki tāu e ki tenei, i tenei wā?
Ai, e tino koana. Ai, nā te mea, koa... Ko eke te kaupapa i whakaro he ai i te tuatahi. Aha, ko āhua rereke haere pea, nā te āhuatanga no ngā taura, engari ai, ko tutuki te nui no ngā moimoi a wawata i whakaro he ai i te tuatahi.
Pakarāpo pototia mai, Leon, he aharāia te tino kaupapa o te Panekiretanga o te reo?
I whakatūria te kaupapa, hei whakapakari i te hunga, e matatau ke ana ki te reo, kia matatau ke atu, kia whānui ake te titiro ki a tātou tikanga, kia hōhonu te titiro ki tō tātou reo me a tātou tikanga, kia pakari ai rātou, te hunga ka noho hei ākunga i te Panekiretanga, ki runga i o tātou pae karanga, pae kōrero, i runga i o tātou marae a tōna wā.
Tēnā koe, kōrua, kōrua, kōtou tātou.
Kia ora.
Tēnā koe.
Te Panekiretanga o te reo Māori, tōna tua ngā hurutanga, kai konei, kai te Tēpu, hauru o te iwa, pō Wenerei, whakaata Māori, nau mai, haere mai, whakarongo mai.